kuta
lefa yeshintulilo bokoko mtulile awi kamafya yobe mtulile lesa ifilamba fiobe
shinganga nangwe
alefa yolupia
profita nangwe
alefa yolupia
mwansabu bafwayo kununka nubufi wabu habingi waloba mwansabu bafwayo kununka nubufi wabu habingi waloba mtulile yawe hamafe yowe mtulile leza infilamba fiowe
mtulile yawe hamafe yowe
Chinshi, inga kushila weka Pantu walishiwa, ifyabu kabilu kwa mutima obe Numba chinshi, inga kushila weka Pantu walishiwa, ifyabu kabilu kwa mutima obe Mtulile yawe, hamafe yowe Mtulile leza, infilamba fiowe